How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to take your holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late, like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? You can never stray for every day your Christmas dreams come true. Da 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 da